say yay. Oh, my ma, mummy and I, your mum, near not on your crop on trade yam pon, Kwame, I see. So I'm on my concro Ghana, a drew and pen sway. What I fear a pim a hand crown, a dear noom and son emu. What obeying was on a die a tussle in siemu, and a Ghana, a yan a farm with ye, a free a quasicoco and sem, set on no one cassa and cobone bra. Saturday at the Enigia Cassia Bray, or Manfunina Anunti Afibiara, ye can't Saturday, and won't sem, na ye di hum a fanso, said the Bayer, or Mino Ebena Enigia. In fear, do you see a 9 year, or may any an affair who de? The woman say, and yan yaman yana, na yanya dear, Nanso, ye de ancestia will say, Ghana. Yakoye nim. Abua amayanya empuntuo pii. Ebine yakwan suku ahodo asupiti. Amamre ne amane nso ka ho bi. Afen so asumdwe a ewo oman mu nyina nso eka ho bi. Ene ne ekeka ho. Ghana eye ebibiman ne mpo wiase aman nyina ekra. A yensi ni form ekra. Achocho wuro ne akunini bi ti se Kofi Anan Iban Chambers Azuma Nelson DK Poison Abedi Pele ene enkrofo awodo pi ene de wonim de ne won ho oden atumi aboa ama oman empuntuo ene ne nkoso aduru wiase afanan nyina yempanimfo awodo bi nso ede wonim de aboa ama abibiman enkabom kuo atumi agina brane Oman ba ewo mu se eno ma hodo a enka ye pe enyina no ye nsa entumi enkan wo mprempren nanso achea na emui empeni se esne kasabebuo enyina yema oman mu nsam enye ye hia sem na wonsom oni nipa mebunu nsore empenimfo nson keka wo ho na se Ghana be ye a se enye yo ejina me mene oso Emebunu nsore mpanimfo nkeka won ho na se Ghana beye yo senye yo ejina mene wo eso moma yen san kai se tietia ena ebotoa wo de kakra menso me de kakra na yemfa emmo oman ho ebra se yebo mpaye a yen kai Ghana na yemmo Ghana nkwaso ensre otwedi ampon Kwame Basayi Adom se oman no aye ne man na ye de hye ne nsa na omo oman no ho ban na empuntuo biara nso enye nkoso emfa emayen na se oman ebetumi atumpon asene se de ye hunu ye a egina me ene wo so me a me de dwuma de ebre wo aye me kaetire akwasi apia se wo pe se ye koso a ede dwuma de ede bre wo de a fa wo phone no ko YouTube na e subscribe Asetena TV Chiro bibi na commenti na fei share ema wadofo nom na obia enya bi enhwe meda mo ase